mento. The way you treat me right like an angel. Nisije nikakupata kwenye scandal. Nibembeleze kasabuni deto. Nikupe mapenzi nipeleke ghetto. Sijui ni jini gani alo ningia.